Waba wifuza gutanguza ishirahamwe? Waba ufise umugambi wo gushinga ihinguriro canke gutanguza urudandazwa? Umviriza ikiganiro Made in Burundi, uheze wiyumvire ukuntu bamwe mu cabwenge z'abarundi n'abagwizatunga batanguje imigambi yabo ku mahera make, maze amashirahamwe yabo n'amahinguriro biraheza biratera imbere. Ndize dossier abenshi batazira nyabumba numwe mubashoboye gutanguza umutahe w'ubuhinga mvabwenge bafise mu kwikorera kuveze ishobora kurarira amagi 15,000.
Jeho kumatena nitwa Ndize dossier ukuru, ariko benshi batazira umwami w'inkoko. Ahanini amazina nk'iryo rya umwami w'inkoko ni kubera ibikorwa by'inkoko, kubera nkunda ibintu byo korora inkoko cyane no guhanura abantu kwijukira korora inkoko. Hanyuma ijya nyabumba naryo ni hejuru. Inkoko ntishobora kuba mu gisaka, ariko inkoko ishobora kuba mu nzu. Nk'abahanura ibintu byo kubaka amazu y'inkoko, bo bakumva ko umuntu n'inkoko bategezwa kubana. Nyabumba byavuye kuki? Kuko murazi yuko ko nyabumba ari agakoko kiyubakira ko hanyuma kagasambura, ariko siko biri. Nyabumba ni agakoko kubaka katagira umufundi, katagira umuhede, karivomera amazi konyene, kakisirira indani, kandi ntikarinda kuzana ibyabuyo n'ibindi. Sitadire rero ko nyabumba bisobanura yuko ko jewe ibyo nkora byose nta responsoro n'imwe irimo, n'amaboko yanje n'umutwe wanje. Umva yuko ko byose nije ndavyikorera jewe jenyene ku gatwe kanje, ku buhinga bwanje, ku vyiyumviro vyanje, kugira nteze igihugu imbere. Nico bisobanura nyabumba. Biragenda neza, kandi mbona yuko ko n'umwimbu uri kuragenda neza. Ababanyi bose hariho ababanyi benshi maze gutangura guhereza izo nkoko bazitunze kandi zigeze mu bigero byiza bishimishije.
Mugiye kwama mukurikira ikiganiro Made in Burundi iminsi yose ya gatanu ku mbuga ngurukana bumenyi nka YouTube, evibe.com no ku zindi application. Mukazogishikirizwa na evibe media ishigikiwe na Buja Pay.